us. This is a badger, Hamoshi the snack. He fighting a digger, had Rashi the fuck. This is a badger, Hamoshi the snack. He fighting a digger, had Rashi the fuck. Da 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 da. Ocean by ocean, we walking, we motion. We sing just for joking, no locking, no mocking. All in my roof stage, no difference, no edge. This is a new page, no big chance, no cage. Leave it free and wild, just clean it from inside. Swap away in this ride, and mosh with like crack shot. This is a new cock, the pound is the rock. A second hand in the clock, no Insta, no TikTok. This is a badger, Hamoshi the snack. He fighting a digger, had Rashi the fuck. This is a badger, Hamoshi the snack. He fighting a digger, had Rashi the fuck. Da 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 da. Ocean by ocean, we walking, we motion. We sing just for joking, no locking, no mocking. All in my roof stage, no difference, no edge. This is a new page, no big chance, no cage. Leave it free and wild, just clean it from inside. Swap away in this ride, and mosh with like crack shot. This is a new cock, the pound is the rock. A second hand in the clock, no Insta, no TikTok. This is a badger, Hamoshi the snack. He fighting a digger, had Rashi the fuck. This is a badger, Hamoshi the snack. He fighting a digger, had Rashi the fuck. Da 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 da